Mutima mweranda turakwakiriye nk'umwami kuko uri Imana nka data na mwana urakane na hazwa mutima mweranda kuko niwe utumenyesha data niwe utwigisha mwana nuhezagirwe mutima mweranda kubantu bose bumvise ijwi ryawe bakaryitaba none na hazwe mutima mweranda Mutima mutagatifu ima turagusemeza turagukunda kandi urakaza mu bawe
agasangwa aho hari umuntu yaramaze imyaka 38 ari kimuga Yesu amubonye aharambaraye amenya kandi ko yaramaze yarameza cyo kuva kera amubwira ati ushaka gukira myaka imuga kimishura kiti mbe mukama ko nafise unterera mwiriba ikivi amazi asebuye ndamukangiye ngasanga uwundi yahantanze Yesu agira ati haguruka torora uburiri bwawe utambuke maze ubwo nyene nyamuntu arakira atwara uburiri bwiwe kandi agenda hagasangwa uwo munsi ni sabato Abayahudi niko kubwira uwari yakize ati ni sabato ntushobora gutwara uburiri bwawe arabishura ati uwankijije niwe yambwiye ngo tora uburiri bwawe ugende baramubaza bati ninde uyo muntu yakubwiye ngo tora uburiri bwawe ugende uwari yakize ntiyarazi uwari we kuko Yesu yari izimanganije kubera ishengero ryariho hanyuma Yesu amusanga mu gisengero amubwira ati nubona ko wakize genda ntubugicumura woye gushikirwa n'akabi karuta nyamuntu aja kubwira abayahudi ko Yesu ariwe yamukijije nico gitumye abayahudi bahama Yesu kuko yakoza cyo ku isabato Yesu niko kubishura ati dawe ntasiba gukora na jewe nyene ndakora noneho abayahudi barushirizaho kumugenza ngo bamwice kuko atarenga isabato gusa yita kandi imana se wiwe bwite yiringaniza cyo n'imana iri ni jambo ry'imana
mwerewe mwese turanezerewe cyane no kubona ishengero ringana gutya rishaka kugenzwa na mutima mweranda Nukubuga kumukama gomba kwa tsumulirongaha muri Ngagara no muri Bujumbura. Aragahurara wata kandu zo kwaka. Muraziko Yezu yigeze kuvuga iyo jambo ati nazanywe no kwatsa umuriro ku isi kandi nta kindi ndondera ataruko wo kwaka. Natwe nico kidushikanye hano nuko uwo muriro wo kwaka. Baheruka kubigisha rero ivyerekeye mana data uwariwe nica maze mu buzima bwacu. Baheruka kubigisha ico mana data akora ninge nakora. Uyu munsi naho turamutse tuzirikana ibyerekeye Yezu mukiza. Yezu niwe mukiza wawe. Yezu rero niwe mukiza wawe. Tubizirikana dufatiye kuri iyi njiri ya Yohani ikigabane cya gatanu kuva karongo ka mbere gushika ku 18. Yohani ikigabane cya gatanu kuva karongo ka mbere gushika ku 18. Yezu niwe mukiza wawe. Mwijuru kwisi no mukuzimu kwinyenga nta wundi mukiza ariho atari Yezu. Kuzuba nta wundi mukiza ari atari Yezu. Kubindi bigenda juru byose ni haba hari abantu nta wundi mukiza bafite atari Yezu. Mu bantu bose babayeho nabazobaho nta wundi mukiza azohaba. Umukiza numwe gusa ni Yezu Kristo. Nkuko Petero abivuga mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa kigabane cya 4 ku 12 ngo nta wundi muntu numwe yigeze yitwa izina rishobora kudukiza atari Yezu. Nta wundi numwe. Obama sumukiza. Maome sumukiza. Buddha sumukiza. Brahma sumukiza. Migrumiko sumukiza. Umukiza ni Yezu gusa. Mbere nico niryo zina ryiwe rivuga Yehoshua no kuvuga manirakiza. Tubizirikane rero mu bintu bitatu. Ubwa mbere abantu batarahura na Yezu ingene bamera. Abantu batarahura na Yezu ingene bamera. Ubwa kabiri umuntu yahuye na Yezu ingene amera. Ubwa gatatu ububasha bw'ugukiza. Aho tubusanga. Ububasha bwa Yezu bwo gukiza aho tubusanga. Imbere yo gutangira ingingo ya mbere nashaka kubamenyesha ko ibi mwumvise babasomeye ari ibintu byabaye kuko ngo hari iminsi mikuru y'Abayahudi Yezu yaradugiye i Yeruzalemu hagasanga i Yeruzalemu hari riba iruhande y'irembo ry'intama hari riba ryitwa mu Ruheburayi Bezata rikagira ubwugamo butanu. Iryo riba rya Bezata n'ubu rirahari. Ugiye i Yeruzalemu muri karitsiye y'uburaruko hirya y'uruhome niho usanga icyo kinogo cy'iri riba ryari rifite ubwugamo butanu iruhande hakama haryamye isinzi ry'abagwaye. Ubwugamo no kuvuga koridor. Murabona koridor cyangwa amabaraza. Aho hantu hasigaye uburunogo nta mazi arimwo. Ariko ugo runogo n'ubu niho ruri. Amazi yarakamye. Iruhande y'iryo riba urahasanga ibisigarira by'ibikingi byari bigize ubwo bwugamo. Abashakashatsi baryubuye haraheze imyaka 50 niho bimba baratora iryo riba rivugwaho ryari riri. Basanga mu by'ukuri mu gihe cya Yezu Kristo ryaba riri mwamazi. Ayo mazi bakavuga yuko yazamwo udushuru rutwa mashuha rimwe na rimwe. Ahiryo riba rero ngo abashakashatsi no kuvuga rezakeologe bavuga yuko iryo riba ryoba ryavamwa amazi bakoresha aho hantu mugaba hakagera igihe akiburukamwo udushuru rutwa amazi y'amashuha agacamera nka yasebuye. Abayahudi bo biyumvira ngo numumarayika w'umukama yamanukamwo kunyiganza amazi mugabo mu by'ukuri yaramashuha ya, donc ibyo bita mu gifaransa les eaux thermales intermittentes niyo yiburuka agacumenga rasebuye kubera ko ubwenge bw'abayahudi butari bwashikaho bagacagira ngo umumarayika arayanyiganyije. Abagwayi rero barakunda kuza iruhande y'iryo riba kugira ngo bace igihamazi asebuye bace baryitereramwo kandi ngo baryitereyemwo harimwe abakiri umuga bwabo umugabo naho bitereramwo ari gihumbi hakiri umwe gusa tubizirikane rero mu ngingo ya mbere abantu batarahura na Yezu uko bamera hagasangwa rero Yerusalemu iruhande y'irembo ry'intama hari ryitwa mu Ruhebreyi Bezata rikagira ubwugamo butanu muri bwo hama haryamye isinzi ry'abagwaye impumyi abacumbagira ibirema barorera kwa amazi asebura kuko mu marayika w'Imana yamanuka rimwe na rimwe mwiri bakanyiganza amazi uwa mbere rero yari manukamwo amazi amaze gusebura yarakira ubumuga bwiwe bwari bumufatiriye ubwo ari bwo bwose agasangwa hari umuntu yaramaze imyaka 38 ari kimuga Yezu ngo amubone aharambaraye amenya kandi ko yarameze atyo kuva kera amubwira ati ushaka gukira nyakimuga kimwishura kiti mbemo kama ko ntavuze numwe nterera mwiri bikiva amazi asebuye ndamuka ngiye ngasanga undi yantanze nguko uko abantu batarahura na Yezu bamera isinzi ry'abagwaye impumyi abacumbagira ibirema murabyumva neza abatarahura na Yezu abataramenya Yezu abatarakira Yezu nguko uko bamera n'isinzi ry'abagwaye n'impumyi n'abacumbagira n'ibirema barambare iruhande y'amari batandukanye barereye kwa amazi asebura ngo biterereyo byari biteye agahinda rero kubona isinzi ry'abarwayi nkabo iruhande yiriba imisi n'iyindi batazi ko bazokira canke batazokira bamanga umwe wese yiyumvira ayagowe yigiriwe yiganyira iruhande y'iryo riba muca mutegera kwaho hantu ahama umwikomo umujinya umwinubo bivuye ku mvo zibiri imvo ya mbere yatuma abantu ha mu mwikomo n'umwinubo nuko iryo riba ryasebura rimwe na rimwe nukuvuga ko hashobora guhera iminsi n'iyindi amayinga n'ayandi amezi n'ayandi iryo riba ritarasebura abari iruhande yaryo biteze biyumvira ngo mbega yemwe umumarayika azomanuka ryari ngo nyiganza amazi ngo yemwe umumarayika araho na waratugoye kuko yamanuka rimwe na rimwe nta programme yabaha nta bo biyumvira ngo numarayika amanuka bakarindira iminsi n'indi gahera amayinga n'ayanda gahera amezi n'ayanda gahera kurindira rero ikintu utazaho kizobera murumva namwe ingene bibabaje byatuma rero bari ngaho nibyo bituma binubana bankana bagiranira umwikomo icyo cyo data kikaba n'igisanzwe imvo ya kabiri irababaje kuruta kuko amazi amaze gusebura uwa mbere yatanga abandi kumanuka mwiriba niwe yakira wenyine abandi bose baba bijobekeye ubusa izo mvo zibiri zatuma hagati yabo bantu barwaye bari ruhande y'iryo riba ha mu mwinubo ha mu mwikomo ha mu mujinya kandi byo birumvikana ko bimera bityo kuko umurwayi umwe wese yabona ko abandi ari abake babiwe kuko murumva amazi asebuye uwa mbere yitereyeho niwe akira wenyine nukuvuga ko abandi bose bari ngaho umwe wese yababona nk'abake babiwe abaje kumubuza gukira kuko bashobora kumutanga mwiri bikiva amazi asebuye kuko n'ugutanguranwa mu gihe haje uwundi naho uwundi agwaye abahasanze bamuraba ribigose kuko uko abarwayi biyongera niko amashanse yo gukira gabanuka ku buryo ubushitse abandi aho kumwakira neza bavuga bati urundi ruraje abahasanze ajya ari umuntu amugaye buhoro buhoro baramwanka kuruta kuko ajya amugaye nk'ukuboko abamugaya amaguru bagira bati urya zohava ntanga ariko haje utikoma yanyunyutse amaguru n'amaboko bagira ati njanye nawe di nukuvuga ko uwashika wese atakirizwa urukundo yakigwa n'umwinubo n'umujinya n'ukurabwa ribi n'abahasanze kuko ajya kugabanya amashanse yabo yo gukira n'uwundi ajya kwinjira muri competition yo gutanguranwa ajya kwinjira mu ihiganwa ry'ugutanguranwa hejuru yibye mwiyumvira amaborogo n'imyidogo yabitura hasi batembagajwe n'abandi mu gihe batanguranwa amazi asebuye. Mwiyumvira amajambo yahavugirwa uwo mu gutanguranwa bahenuriye hasi akikubita hasi, mwiyumvira amajambo yavuga, mwiyumvira ko yacagira ngo muragagira Imana. Mwiyumvire iminihiro ibitutsi byababa barambaraye hasi batiyegura mu gihe abandi batanguranwa bagahita barabahonyanga. Hari habahonyangwa rero kuko mu bagwayi harimwe impumyi, impumyi nayo ntuyibaze kuraba hiki ntiyabona nuko amazi asebuye, impumyi yarabanga amatwi gusa yumvise batanguye kwikakaza iti amazi arasebuye, igacivuduka ikagenda. Ari urambaraye rero mu kayira impumyi yaramuhonyora, ihonyora mu kanwa, ihonyora mu nda, ibyo impumyi ntibimenya yara ibyo byose. Muce mwiyumvira abo bahita barahonyanga biruka batangurana ibitutsi byabo amaborogo yabo. Muce mwongera ko kandi umubabaro n'umwikomo byabyiterera muri iryo riba rimwe kabiri gatatu kenshi, ariko bagasanga uwundi yabatanze bakajobera ubusa bakavayo ibihuza ari je baca bakura banikira mu kurindira ko basubira kwijobekera ubusa. Kandi ibyo byose byatuma iruhande y'iryo riba hagati y'abo bantu ha mu mwikomo, umwinubo, umujinya, amaborogo, ishari, inzigo n'urwango. Uko niko rero hagati y'abantu batazi Yezu bahamera. Uko niko kandi imiryango, imibano batarahura by'ukuri na Yezu, batarakira Yezu hamera. Harangu gukebana, harangu kwinubana, harangu ishari n'inzigo, kuko umwe wese yiyumvira utwiwe gusa, ineza yiwe gusa, inyungu yiwe gusa, bagendera kuri wa mugani w'umunyarwanda ngo batereye amagara hejuru umwe wese asamaye. Ubundi ntibamubonamo umuvukanyi w'ukwakira no gukunda, ahubwo bamubonamwo umukeba n'umwansi aje kubabuza kunguko. Uguhura na Yezu nibyo bikiza abantu bene ayo magorwa, nibyo bikiza abantu bene ako gatima, nibyo bikiza abantu bene iyo ndwara. Ingingo ya kabiri, umuntu yahuye na Yezu ingenamera. Hagasangwa aho hari umuntu yari amaze imyaka 38 ari kimuga. Ubumuga bavuga si ubumuga bw'ukuboko cyangwa kuguru, n'umuntu atikoma bamwe bita paralize, intiyegura. Yezu amubonye harambaraye amenya kandi ko yari ameze atyo kuva kera, amubwira tushaka gukira. Nyakimuga kimwishyira kiti mbemo kama ko ntafite n'umwe anterera mwiriwe ikiva amazi asebuye, ndamuka ngiye ngasanga uwundi yantanze. Yezu amubwira ati haguruka tora uburiri bwawe utambuke. Maze ubwo nyene nyamuntu arakira atwara uburiri bwiwe kandi agenda. Ngubwo ubuhirwe bw'uhuye na Yezu, ngugurukiza guwakiriye Yezu mu buzima bwiwe. Maze ubwo nyene nyamuntu arakira atwara uburiri bwiwe kandi agenda. Uwari amaze imyaka 38 ari kimuga kirambaraye, nguwo aragenda yikoreye uburiri bwahora bumutwara. Yahora arambaraye ko yari yaramaze imyaka n'iyindi iruhande y'iryo riba, ariko ntiyigeze akira. Ice yaronka kwari ukurabwa ribi, kwari ukwinubwa, kumbure kwari guhonyangwa. Kubw'uyo muntu rero iriba rya Bezata ni iriba ry'uruhendo ntaco rimumariye. Mugabo Yezu arashitse avuze rimwe nyamuntu acarakira. Nkako ijambo ry'Imana ni rizima rirarangura ico rivuze. Ibyo tubisoma mu ibaruwa ry'Abaheburayi kigabane cya 4 akarongo k'12. Nkako ijambo ry'Imana ni rizima rirarangura ico rivuze. Byose byahereye kuri iki kibazo cya Yezu ushaka gukira. Nico kibazo Yezu yabajije iki kimuga. Nico kibazo Yezu abaza abarwayi barambara iruhande y'amariba ayariyo yose. Nicho kibazo Yezu akubaza na uyu munsi. Ushaka gukira? Ushaka gukira? Ndumva abandi bariko barigisha. Hari icyo mutumvise? Abaheburayi 4:12. Ndumva murakurikira. Abaheburayi 4:12. Ijambo ry'Imana ni rizima. Yezu iki kibazo arakikubaza nawe ushaka gukira. Ari kumenya neza kugukira Yezu avuga atari ubwa mbere gukira ku mubiri. Kuko indwara z'umubiri Yezu yarahaye abantu ubwenge bwo kuzivura. Urwaye malaria hariho kinine. Urwaye gikomere hariho merikirokrome. Urwaye estoma hariho malox. Ibyo urwaye byose abaganga barashaka kubivura. Mugabo hariho indwara Yezu ari wazivura wenyene. Izo nazo ni izihe? Ni indwara z'umutima zituma umuntu yiyanka mbere yiyahura, kuko umutima wiwe utakigira amahoro namba, utagira akanyamuneza namba, atarukundo atabuzima. Indwara zituma umuntu abona atakibona icyabereyeho. Yezu mu gutanga urukiza izo nizashira imbere. Birashika kwa kiza n'indwara z'umubiri. Ariko igihe kijira indwara z'umubiri ni ukugira abantu bamenye ko ari umukiza w'umutima. Kuko iz'umubiri zozo abantu bashaka kuzivura kandi Imana yarabahaye ubwenge, irarema n'imiti yo kuzivura. Kuko ibi bintu byose mwana Imana yaremye byose uko bingana. Ubye ni byo kurya cyanke ni byo kuvura. Byose uko bingana. Ibitegwa, ibiti, amabuye, byose uko mubibona, muri byo byose hariho ikintu Imana yashaka kitari icyo kurya, kirimo umuti wo kuvura. Mugabo abantu ntibaba babibuzi neza. Mugabo hari nk'ibyo kubaka nk'ibuye ry'isare, gushika ubu ntibaratora umuti wo burimwo, ni ukuvuga ko ryo bari ryo kubaka gusa. Ariko ibitegwa byose, ibyatsi, ibitari byo gufungura, ni byo kurya. Ibikoko byose ibitari byo kuvura nako ni byo kurya. Ibikoko byose mubona bigenda genda, ibinyogombe, ibinyororomba, ibitari byo kuvura ni byo kurya. Ngomba kubabwira ko hariho nk'umuntu yigira umupfumu agakoresha ibiti byo mu ishyamba nta buhinga burimo. Nuko igihugu yakwara umupfumu nuko uwo muti aca wunyegeza nta ubwira umuntu n'umwe. Yabatari umupfumu yobwira n'abandi bakaja kwiyahira bakayikoresha. Yego. Igicuncu kiravura inkorora. Umusorora uravura inzoka. Umusekerasuka uravura urubandu. Iyo ibyo bintu byose mubona ibitari byo kurya ni imiti yo kuvura. Hari habayizi rero bagaca baguma ari bo bonyine bayikoresha, bagacashiramo n'ubundi buhinga bw'amashetani, bagacagaza abandi ntibayimenye. Ariko Imana yo yabiremye ngo tubimenye twese tuze turayikoresha mu kuvura, mu kwivura. Hariho rero indwara atamiti iriho. Ni indwara zituma umuntu yuza urwango. Umutima w'umuntu wuzuye urwango nta kinine ibivura. Indwara z'ukwigunga canke z'ukwikwegera ko byose. Indwara z'umunoho n'umwina w'iby'isi. Indwara z'umwina w'amaronko bituma wari umuntu acika imfyisi iniga abandi. Indwara z'intimba, z'intuntu, z'agahinda biterwa n'ibyo umuntu yakoze canke yakorewe. Biterwa n'ibyo umuntu yaguyemo canke yatawemo. Indwara z'uguseseregwa, z'ugukomereka ku mutima, z'ugutunguka umutima canke z'ugutuntura kubera ibyo umuntu yabayemo. Bene izo ndwara nta muganga n'umwe ari hazivura. Indwara z'akabonge. Abarwayi bene abo rero nibo dusanga barambaraye iruhande y'amariba atandukanye biteze gukira, barondera akanyamuneza, barondera uruhoza, barondera amahoro, ariko bakijobekera ubusa ntihagire icyo bashikako. Amahoro ntibayaronke, akanyamuneza ntibakaronke, bakajobera ubusa. uwanditse umugani wa Antoine de Saint-Exupéry aravuga muri uwo mugani umugabo akaganwa agasore kakaganwa kagiye kitwa Le Petit Prince kagiye ahantu gasangaho umugabo umuzungu w'umugabo afite urukarabe yagumuvinyu aguma anywa asuka nk'usuka mu mugina yari yamaze gutukura rero kuko umuzungu aborewe aratukura murundi nawe arirabura karashika rero karamubaza ako kana karavye ingena guma asuko muvinyu nk'usuka mu mugina uri kurakora iki
ndiko ndanywa
unywera iki
ngo nibagire
wibagire iki
komaramara
aho rero uko yishura niko asukayo wibagire iki
komaramara
umaramazwa niki
nuko ngumanywa
murumvuwo yagumanywa ngo yibagire iribaryiwe niryo hariho rero amariba y'ubwoko bwinshi abantu bajya kurambararako canke abaza kwijobekamwo kubera ibyo babayemwo kugira bumve ko boronka amaho boronka akanyamuneza boronka uruhoza kubera bumve ko botekanirwa canke biyibagize iyumvire rero abamara umunsi wose iruhande y'amariba ya Amster na Rugombo babitewe n'ukurondera kwibagira ibyo babayemwo canke baciyemwo canke ibyo babamwo n'uyu munsi mugabo bakijobekera ubusa umutima ukagumurwaye iyumvire abamarambaraye kumarigara banywe ibiyayura mutwe ngo biyobeze ubwenge abana b'abazungu mu kunwuru bagiye kunwurumogi bavuga ngo je m'envoie en l'air no kuvuga ndirungitse mu kirere kugira biyobeze ubwenge ntibamenye aho bari nico bari bitewe nibyo bakoze janke bakorewe ariko nabo bose bagasanga bijobekeye ubusa umutima ugumugwaye yumvira abantu bama barambaraye mu bibanza byo no mu mazu y'ubuhumbu n'ubushurashuzi by'ubwoko bwose barondera icyo banezereza icyo bahoza bitewe n'amagorwa yabashikiye mu buzima ariko bijobekera ubusa umutima ugumugwaye iyumvire abaja ahantu barara baratamba gushika buce hamwe hari bya bindi bihurira ngo du uko bihurira ariko nabo bazunguruka nka kamari barondera kumva ko boronka umunezero n'uruhoza n'amahoro bwaca bakagenda bagahenuka mu kurindira ko busubira kugoroba ngo basubire kurara barazunguruka mugabo bakijobekera ubusa umutima ugumana igihengeri n'ikirangaro nta mahoro nta kanyamuneza nta gutekanirwa iyumvire n'abarambare rero mu nzu z'abapfumu bakora n'amashetani barondera y'urukiza cyangwa urukingo kubera indwara cyangwa kubera ubwoba cyangwa kubera kurondera iby'isi ariko bijobekera ubusa baguma barwaye abarwayi be nabo bose rero nibo Yezu agendera akabasanga aho barambaraye kuko murazi ko yivugira ko ariwe mwungere mwiza intama yatakaye irondera gushika itore Yezu rero arabasangaho kuri ayo mariba yose akabaza ati ushaka gukira kuko Yezu araziko atarukiza ruraho hantu ushaka mahoro ushaka akanyamuneza, ushaka kugira urukundo muri we, ushaka kugira ubuzima muri we. Yezu arazi ko adashobora kubikura kuri ibyo bibanza muri ayo mariba. N'uyu munsi rero Yezu arabaza, ushaka gukira? Muntu rero wahora urondera urukiza ku mariba ayo ariyo yose, n'uwa wahora urondera urukiza muri rugombo nk'agatuku, n'uwahora wahora urondera urukiza mu kurya nk'isiha, n'uwahora urondera urukiza mu kunywa nk'umugina, n'uwahora urondera urukiza mu bintu bikugira akagugu n'akazezi. Uyu munsi Yezu arakubaza, ushaka gukira? Ushaka gukira? Urukiza rwose ruva kuri Yezu. Kuri iyi si turiko, abantu benshi barabuza amahoro, barabuza akanyamuneza, abantu benshi barabuza gutekanirwa mu mutima, barabuza urukundo, barabuza ubuzima. Hari n'ukubwiye ati, jewe numva ta buzima mfise, mugabo angana na otrako. Je numva ta buzima mfise, ibyarya arafise, ibyanwa arafise, ibyo wayambara arafise, mugabo je numva ta buzima mfise. Uyakeneye guhura na Yezu. Ibyajamwe arabijamwe, ibyo yijobekamwe byo ntibibura, mugabo bikamusigara ni kirangaro n'igihengeri ku mutima. Vide, vide, vide. Yezu aramubaza, ushaka gukira? Bene abo bantu bose Yezu arabagendera, kuko Yezu aguma rondera abantu bose bajya kurondera urukiza hatariho, wenyine arabagendera akabasanga kuri ayo mariba akababaza, ushaka gukira? Nawe rero niba ushaka gukira, Yezu ashaka ko ukora ibintu bitatu byakozwe n'uyu muntu yasanze kuri iri riba. Uyu muntu Yezu yasanze kuri iri riba, icyamuhaye urukiza cya mbere ni ugutegera ku iryo riba ari uruhendo ridashobora kumukiza. La prise de conscience. Ingene uyu muntu yishyuye Yezu biratwereka neza ko yari amaze kubona ku iryo riba kuri we atarukiza rizeye ko. Yezu amuhagiye ati, ushaka gukira? Nawe ati, mbe mukama, ko ntafise uwunterera mu iriba ikiva amazi asebuye, ndamuka ngiye ngasanga uwundi yantanze. Mu yandi majambo, wumva nokira gute? Ntafise n'umwe amuterera, mwumvise n'umuntu ari paralize. Ntafise n'umwe amuterera kugira ngo akire, vyoba vyiza afise umuntu amazi asebuye agaterura agaca atererayo. Urumva bisaba umuntu w'igikota aterura umugabo nk'uyo w'imyaka amezi imyaka 38, mugako yari ari paralize, twibaza ko yari yaranyunyutse atabiro byinshi yari afise. Mugabo kame niba yari afise ibiro bike, ntiyarabuze na 20 bigizwe n'amagufa yiwe. Simvise n'umwe nterera mu iriba ikiva amazi asebuye, ni ukeneye umuterera. Ndamutse ngiye ni ukuvuga hamwe yo kwikwega, yijobekera ubusa asanga uwundi yamutanzeyo ari paralizeho batamurovye yosomana nturi or bama bamutanze kuko ntiyikura ntiyikoma ni ntiyegura. Arategera yuko kuri iryo riba atarukiza rizomuzanira. Iyaba yari wenyene yokwikweze kumbura agatinda agashikayo agashika iruhande amazi asebuye akihenurirayo, abagwayi n'abaho kugabanuka baguma bongerekana. Murabona ku isi abagwayi ntibagabanuka, baguma bongerekana uko imyaka iba myinshi, niko abagwayi baba benshi, si ibyo? Ushaka guhinyuza aragenda kwa Rojantarave. Kera barasamira uwuje, none ubu ntibafise aho babashira. Ugutegera rero ku iryo riba atarukiza rishobora kumuzanira, nicyo cya mbere cyamuhaye urukiza. Kuko umuntu atarategera ku ibyo yama yijobekamo atarukiza rurimo, uyo Yezu ntashobora kumukiza. Yezu akubaje ati, ushaka gukira? Ntacyo bizokumarira, n'iryo jwi ryiwe ntuzoryumva igihe ukizeye urukiza ku yandi mariba. Ukabuzeye urukiza kwa Rumenyi, ukabuzeye urukiza muri Rugombo, muri Amstel, muri Boate, ukabuzeye amahoro n'akanyamuneza muri ayo mariba yose abantu bijobekamo. kugira ngo urukiza rwa Yesu rugushikire nuko banza gutegera kwa mahoro y'umutima akanyamuneza k'umutima ubuzima bw'umutima udashobora kubihabwa n'ibyo bintu nta no kurya byinshi nta no kunywa byinshi uyu muntu icyo nico cya mbere cyamuhaye cyamugururiye urukiza yarategereye ica kabiri no guhindukirira Yesu kuguhindukirira Yesu mbere ni camwa cuko gutegera Yesu yaciye inyuma y'aba bantu kuko hagati yabo niriba kirazira ko umuntu ahagarabo cyamuvuza imikomo urabona ukingiriye umuntu aguma cungereye kwa amazi asebura uhirayo ugahagara imbere y'iwe wokabona kuko nta gufyina amazi asebuye uwa mbere yitereyo niwe wenyine akira Yesu rero yaciye inyuma arabaza ushaka gukira muri icyo gihe abo barwayi bose bari bashinze igisho kuri iryo riba hatanguye kuza udufuro twa mbere baca batangura gutangurana nicyo gituma bose bashinze amaso kuri iryo riba nta wutu mwanya umwe wese aguma yari kanuye kugira ngo udufuro twa mbere tuje acavuduka Yesu aciye inyuma rero ati ushaka gukira uyu muntu arambaraye kuva imyaka 38 niwe wenyene yakuye amaso kuri iryo riba arahindukira Yesu aramwishura mbemo kama ko ntagira uwuntera mwiriba ikiva amazi asebuye ndamuka ngenga sangundi yananze aho hose yahindukiye arabana Yesu baganira abandi bose amaso ashinze ku iriba nta gutumwanya kubgabo ntibahindukirana Yesu kuko reka kudusamaza kuko umukiriro bwose babuze kuri iryo riba uyu muntu umwe gusa niwe yahindukiye araganira na Yesu mugabo Yesu ntiyaje ngo amuvugire mu gutwi yaravuze ati ushaka gukira kandi nawe nyene yavuze ntiyavugiye yo ntiyavuze yongore niri jambo ngo mbe mukama mutegere ko ari monsieur ntimugiye ngo yarazi ko ari imana oya monsieur mbe mushinga ntahe ko ntavyu untera mwiri bikiba amazi asebuye uko guhindukira Yesu rero agakura amaso kwiriba agahindukira Yesu byatumye uyu muntu aronkurukiza abandi bose ntibakuye amaso kwiriba ngo bohindukira bo hava basanga amazi yasebuye bagasanga abandi babatanze nico gituma Yesu yaje niwe mukiza ariko ntibamubona baguma bashinza amaso kwiriba Yesu yavuze ijambo ryiwe riyasamirana ushaka gukira ariko ntibamwumva baguma bahanza amaso iryo riba Yesu yabwiye umwe muri bo ngo haguruka teruburiri bwawe utambuke arahaguruka aragenda nabo baguma beza amaso kuri rya riba birababaje kubona umukiza aza akavuga agakiza agatinda kagenda nabo barambara yaho baturumburiye amaso ku iriba gusa ariko iyo bamuhindukirira nabo amaze kubwira uyu ati haguruka toruri bwa utambuke uri ruhande yacage ati mukama najewe ndabishaka mwaza ko Yesu yari kugira ngo oya wewe uragumuka mwaza ko yari kumubwira ngo uragumuka cyangwa bavuge ngo oya ibyawe ntumbaze Yesu yari gucamubwira ati na wewe haguruka toruri bwa utambuke mukama najewe ndabishaka na wewe haguruka utambuke mukama najewe ndabishaka na wewe haguruka utahe mukama najewe ndabishaka yari kuva ngaho Yesu abamaze bose mugabo bamwumva bamuhindukirira yamariba nayo amaso baturumburiye kwiriba gusa nica bituma nubu Yesu ashika akavuga ijambo ryiwe rigasamirana abakira bagakira abandi bakaguma baturumburiye amaso kumariba yabo ntibumve ntibahindukire bakaguma na bwa bumuga iminsi yose mu gihe umuntu aho guhindukira Yesu agumiza amaso yiwe n'umutima wiwe mu mariba atarukiza rurimwo ntashobora kwakirukiza ntashobora kuronkurukiza kwa Yesu kuko Yesu nahaza uyo muntu ntamubona nahavuga uyo muntu ntamwumva ugomba gukira abanza gutegera kwayo mariba ariko ari uruhendo agaheza agahindukirira Yezu. Icya gatatu agira no kumwugurira umutima. Yezu yabajije uyu muntu ati ushaka gukira? Uyu muntu acyarugurira umutima wiwe Yezu, acyaramubwira ibintu byiwe byose. Mbe mukama ko ntavize uhuntere yamwira ibikiva amazi asebuye, ndamutse ngiye ngasanga undi yantanze. Two kwitega yuko yari kwishyura ati ego mukama ndabishaka. Oya, si byo yishyuye. Yezu abajije ati ushaka gukira? Inyishu umuntu yo kwitega ni ego cyanke oya? Mukama umvise yavuze ego. Imbere yo kuvuga ego bubaye ubwa mbere aronka umuntu amwitayeho amubaza ibyiwe. Nicyo gituma aca banza kuvuga ibyamubabaje byose. Mbe mukama ko ntafise n'umwe, ntafise umuntu n'umwe. Yarabaye inyakamwe. Kumbura biwabo baragwaje bararambirwa baravuga ati abandi ba bose nibakira urihe nurirayo tuzoba tubona utaha. Chanke kwa vizi nyaka 38 abi wabo bose barapfuye. Kumbura abi wabo bose barahuye na magume. Mbemu ikintu cya mbere abanje kubwira Yezu nuko adafise umuntu numwe ashaka kumuterera mu iriba. Icyo mu byamubabaje icyo nico cya mbere. Nuko bacha abwira Yezu byamubabaje. Icya kabiri ndamuka ngiye ngasanga undi yantanze. Ibyo bintu byama bimubako iminsi yose. Imisi yose byama bimubako. Ibyo bintu rero byamubabaje imbere yo kwimvira gukira abanje kubwira Yezu byamubabaje. Murumva imbere yo kwimvira umubabaro wo kumubiri abanje kuvuga ibyamusesereje ku mutima. Nta muntu n'umwe afise. Ubwa kabiri aramutse agiye asanga undi yamutanze agapfana agahinda. Murumva Yezu amubajije ati ushaka gukira? Imbere yo kuvuga ego canke oya abanza gucukanura ibyari ku mutima byose byamusesereje byamutuntuje. Nguko uko umuntu ashaka gukiragira. Yezu arashima umugurira umutima wiwe. Yezu arashima umubwira ikiri ku mutima kandi akamubwiza ukuri adacisha iruhande. Yezu nibyashaka kandi uje ukabimubwira gutyo emwe Yezu aragukorera ibitangara. Muramaze kumva umugore wo mu Kanyosha yitwa Tereza yaje umunsi umwe muri adoration muri foyer afise randevu. Yari afise randevu yo kuwa kabiri kwa Dr Simba kubera ko kuguru kwiwe hari haje kuruntu ruvyimba ruravyimba ruba mahero abaganga baravuye bibi by'ubusa. Noneho Dr Simba muha randevu aturazoza tuhasatagura ibyo binyama tubikatagure tuvure igisebe nta wundi muti. Amaze gufata iyo randevu niho yaza muri adoration arashike imbere ya rutari aho Yezu ari abwira Yezu ati Yezu wewe warakijije umuntu yavutse ari impumyi. Murumva aracukanura ibyari ku mutima byose. Yezu wewe warakijije umuntu yavutse ari impumyi, warakijije n'umugore yari amaze imyaka 12 agwaye umugongo kandi warazuye n'umwana w'umukuru w'isinagoga yari yapfuye, warazuye na Lazaro amaze kane mu kuzimu. None ga Yezu ubwureme Dr Simba ansataguru kuguru kandi ari uri muganga w'abaganga Simba nga utampaye inyishu ngo napfuye kwicara ngo nza numva matanye n'isima ngo ngire ngo mve hasi biranka ngo ngire ngo mfunye kuguru biranka ngo ngire ngo ndakoma kuguru biranka ngo ereganya ndaremba ndaguma ngiyo saa 4 ngiyo saa 5 ngiyo saa 6 ngiyo saa 7 ngiyo saa 8 ngo saa 8 ngo ndabe ngo nzambona hamwe hari cyaki byimba hanyunyu tsumenga n'impuzu bakanye ngo yo ngo nza ndakanguka ngo nza ndakanguka ngo nza ndahaguruka ngo mera nk'utaye ubwenge ngo nza ndagenda ngo nshyize ku muryango ngo nza numva ijwi ngo aho rero uragiye nuko nyine ngo nza ndagaruka ngo ndinjira mu isengero ngo ntore igitabu ngo hari igitabu cy'inkuru nziza ndatora ndazingurura ngo njangwa hamwe Yezu yacira mate hasi ngo akabumba umutwondo ngo ashyira ku muntu w'impumyi ngo agacakira ngo navuga ngo yo ngo Yezu ngo bwa bundi nuko wishura ngo urakoze Yezu ngo njanagenda ngenda ndaririmba ngenda ndaririmba ngenda ndaririmba ngo nshyitse muhiranga kuma ndirimba ngo abana ngo umwana umwe araza yumvise ngo ndirimba ngo ararunguruka ngo acaje guhamagara abandi ngo emwe baje ngo murabe mawe yasaza kumaririmba Gonanja noya mabana banje sinasaze ngo Yezu yankije imbugita Dr. Sima ngo nimuze murabe kwa kuguru singikiye kwa kubagwa ngo eh ngo rekansanga ngo naya minka nyari yari hari ngo yazimanga nyumenga nta nicigeze eh Marambo ni yaje muri adoration acha yi aramze ha handi nyene muraza ho mukecura teo yuruhini Mugabo murumva yaraje kugurira umutima wiwe Yezu aramubwira ibiri ku mutima kandi amubwira adacisha iruhande Yezu ntaje kucisha iruhande umupatiri umwe wa haruguru mu Rwanda yitwa Valence niwe umuniye wa Renouveau Charismatique muri diocese ya Ruhengeri niwe yatwiganiye ingene byagenze umunsi umwe ngirana virusi yamufashe agwa rukuguru kuragwara kuravyimba abaganga baravura bibi by'ubusa Achaji muhira aguma Eko. Yari patiri ntiyasinzira harahera amezi adasinzira gushikaho ya atinda kihebura ukuguru kwarabaye kungana ingunguru hanyuma yatubwiye ati umunsi umwe sinzi ngene byagenze nja ndibuka ko ndi umukristo tinibutse ko ndi umukristo nca ndabwira Yezu ubu rero urabona ubabare mfise ingene ntagitora nagatiro ati ubu rero iki kiguru nuwa wana kizogukorera ugikize nze naruhuka ukabana nawe kitazogukorera ugice bihere biheze ngo napfuye guheza kubivuga ngo nza numva ububabare ntari bwigere numva kuva ngwaye ngo nja ndavuze ndurunga yo ngo rwose none haragiciye ngo ndababara ngo ndapfuze induru ngo nzi neza ko Yezu agiciye nyene kabaye ngo mugabo haheze umwanya ndavye ngo nsansanga rero camenetse ngo amazi atangura gutemba aratemba ngo sinamenye ningene nasinziriye nca ndasinzira ngo bukeye nsanga hamwe cya kiguru cyavyimbutse hasigaye ari gikomere gusa ngo acabura igikomere mu minsi mikeye hari hakize ngo none rwose ngiki iki kiguru cyaje gukorera Yezu Yezu ashaka ko umuntu amubwiza ukuri amubwiza ukuri ushaka gukira Guwanza gutegera kwa mariba yandi ari uruhendo ubwa kabiri gutegera yuko guhindukira ya Yezu ugakura amaso kuri ayandi mariba ugahindukira Yezu wenyine hama kumwugurira umutima ukamubwira ikiri ku mutima ibintu ko biri Yezu nibyo ashaka kuko numukiza ariko Yezu nawe hari icyo asaba abakiza hari icyo abasaba kuko Yezu wahaye urukiza ntashaka kugorukiza gwiwe rubimpfagusa umwe wese muri mwebwe arashobora kuronka urukiza ariko urukiza rurashobora kuguca mu myanya y'intoki rukagenda hanyuma Yezu amusanga mu gisengero amubwira ati ntubona ko wakize genda ntubugicumura weye gushyigikwa n'akabi karuta nyamuntu aja kubwira abayahudi ko ari Yezu yamukijije Genda ntubugicumura we gushikwa nakabikaruta. Ushaka kugumana urukiza rwa Yezu. Ushaka kugumana urukiza rwa Yezu yirinda gucumura. Kuko igicumuro nico nkwezi ya mabi yose. Iyo umuntu akoze igicumuro kigoye, haba inkwirikizi zine. Ukoze igicumuro kigoye hari inkwirikizi zine udashobora gukwepa. Iya mbere no gutakaza ubuzima bw'Imana buri muri wewe umuntu akoze igicumuro kigoye ubwa mbere atakaza ubuzima bw'Imana buri muri we agasigara yumva garagara kumwe Adamu na Eva amaze gucumura bumva bagaragara ngo bace yumva bari gusa iri jambo kuba gusa mutegere neza icyaricyo ko atari kuba gusa ubw'inyuma no kuba gusa ubw'imbere kujya bamwe bavuga mu mvugo yabo ngo inkoniri gusa Nivisigura ku inkono itambaye ijipo, nivisigura ku inkono atakirimo. umuntu nawe akoze igicumuro kigoye inkwirikiza imbi ya mbere iba no gutakaza ubuzima bw'Imana agaza yumva ari gusa numva atabuzima mfise. Inkwirikiza ya kabiri no gutarikira kure y'Imana agasigara yumva ari kure cyane yayo. Gutarikira kure y'Imana agasigara yumva ari kure cyane yayo. Mu mvugo y'ubu acata rezo naha senga akumva umwenge bisabisho ntibishika kuko umwenge Imana iri kure mu bisanzwe ni waba yataritse. Ica inkurikiza imbi ya gatatu nukugurira ibyanzo amashetani akamutera bitayagoye. Mu bisanzwe umuntu afise inema yeza etat de grace yamafise uruhome rumukingiye. Iyo rero umuntu akoze igicumuro kigoye muri ugo ruhome Imana yamugiriye guko mukingira haca habamwe ibihengeri amasheta hakaca huguruka ibyanzo amasheta anakinjira akamutera bitayagoye. Inkwirikizi ya kane nuko ubukomezi bwo gutsinda inyosha mbi buca bugabanuka rwose. Ubukomezi bwo gutsinda inyosha mbi buca bugabanuka rwose agashetani naho akaba kari ikiri karamuhenura. Murazi ko amashetani asumba nyamagrade nkuko Paulo Mweranda yadondora. Hari abafise inganji abafise ubutwari abaganze isi y'umwijima na ya mitima yerera mu kirere. Les principautés, les puissances, les esprits qui les régisseurs de ce monde de ténèbres et les esprits qui errent dans l'univers birasumba nyamagrade ibishetani byose ntibinganya. Hariho ibigeneral ibikoloneli hari ibikomanda n'uburi kiri ngaha. Nicyo gituma rero ugomba kugumana ubuzima bw'Imana muri we. Ugomba kugumana urukiza rwa Yezu yirinda gukora ibicumuro bigoye mbere akama kugira yemere mwumvise uyu muntu. Ubwa mbere Yezu yamusanze he? Yamusanze he kwiriba? Ubwa kabiri yamusanze he mu gisengero? Uri na matwi ukumva niyumve. Nguko ushaka kugumana ubuzima n'urukiza rw'Imana inge nagira. Yezu rero niwe mukiza w'ubuzima bwawe. Yezu niwe mukiza w'ubuzima bwawe. Abatarakira Yezu, abataramenya Yezu, mwumvise ingene bamerego. Isinzi ryagwaye, impumyi, abacumbagira ibirema, binubana, bankana, basharikana. Ariko umaze guhura na Yezu, yakira urukiza, agaca yama mu gisengero no kuvuga yama aho Imana ihuriye n'abantu, yama mu nywanyi bw'Imana. Ingingo rero ya gatatu turayiraje. Uyu munsi tugeze ngaha mbere nashaka dusozere n'igisabisho kidateba naco ni ikihe. Murumvise ko Yezu ari umukiza kandi ko yitwa Manirakiza. Umwe wese rero afate ku bitugu mugenzi we amuvugire ku izina rya Yezu. Amuvugire ku izina rya Yezu. Uko tuvuga Yezu ni ukuvuga Manirakiza. Umwe wese amuvugire ku izina rya Yezu. Ubanze wakire Yezu bwa mbere mu mutima wawe. Amaze kuba mu mutima wawe niho ushobora no kumuhamagarira ku wundi bivuye ku mutima kandi ukamuhaye Yezu nawe ufise. Kuko nta utanga icyo adafise.
Imani shimwe, Imani shimwe, Imani shimwe, Alleluia, Alleluia. Urakoze Yezu, Urakoze Yezu, Urakoze Yezu.
twabyigishijwe n'umukama kandi akabidutegereza twubake kuvuga tuti dawa twese uri mu ijuru izina ryawe nihahazwe ubwami bwawe nibukwire hose ntidushaka berekeze ku isi no mu ijuru utize kurya bidukwiriye uyu munsi twe kuri ibicumuro byacu nk'uko natwe twe kuri abatugiriye nabi ntiduteranye twoshya nabi yamara kugira akazi kuko ari wowe ugaba byose ari imyaka yose abasaseridoti begera hano tubaha umuhezagiro nimuhorane umukama imana mushobora byose data na mwana na mutima mweranda nibahezagire horana amahoro y'umukama muyaramukanye muyashyire n'abo mwasize imuhira.